posini bi ohia ne nkwanhye ewo no mkoso adom kase e deba
de beja ne kwan wo james nkwanta near dia so upper danger west date ni ya 6th friday 7th saturday of may 2022 ohere de ne yino ne ho no oba no so agai no oba no so agai no 5 years ni ti ya so agai tum so ne yire.